τελικάι. Life man say hello. Le pitsi zwang he bagatua. Na pitsi handla monate. Saturday beke le beke. Ha re moyeng he. Amabedi e dula hantle meseso e le shome ka mora hora ya bosupa ke a o dumedisa ke a o amohela hohle mo mametseng tshebeletso ya lesedi o le teng hoseng ha kajeno o dumediswa le o amohelwa ke Sibongile Sonopo ke moradi e moholo wa ntate Soni ke motlong ye motsheadi ka sebele ke phoofola masira letsatsi sa kobakoba sebata sa kena mosimeng ka tlho ba re tlong hei tlhotlhola tsebe mamedi o tlebo ho tse boqhala boditse nna ke tlo ke putla mere ke a pele tsenya ne di tla di ntsetse morao tumela beke le beke biki na biki viek en viek week and week. Iveki neveki. Lena mamedi ke lang hao leo le ratang la thabang le nna tshebeletso ke hao ya lesedi nna ke Sibongile Sonopo ke la ka heleo lebitso ha re tlo thaba mmoho mamedi re horeng ya borobedi ka lena la thabang lena shapo ka ntho tse monate ntho tse fresh ntho tsa hoseng man shape stepe fela ha o ntso lokisetsa ho ya meketeng ya ho e fapafapane o lo utlwa monate o lo etsa ntho bo tse tjena bona mamedi e re ke o nkele pina e monate e tlang ka tlhopha se teng se ke se ratang mona Melodying Community Choir ba o tla ntho mona mamedi ka mora yona ke a gola ke tla kopana le seipatimolefe ke re utlwa rona ga re ya mabenkeleng ka jeno na ke difeng tseo re ka di fumanang ntho tse monate ntho tse ntle disolo ke tlo otlela pina ena he mamedi e tlang ka Melodying Community Choir ba re boleke maipatile mamedi dumelatlhe ga e be kona o bulelang sealemoya sa gago ke kopa go joetsa gore ga o a etsa phoso e na tshebeletso ke e tlhokang wena ke eo le wena o e tlhokang No, no, te. No, no, te. No, no, te. Le fa Daniels ke lebo anti wa 2000 motibang CB ntibza a ke lebo a hla romo tla uswaka ukwa mosala Julius Kakapa ala metsotso e le shumele metso e mehlano ka mora hora ya borobedi ya mora hora ya bosupa re tlo kopana le Seipati Molefe ke rutlo rena ha re ya mabenkeleng ka jeno ke difentse o re ka di lebella empa pele mamedi ke kopana le yena utlo Likitani au batong. Yena yona tshoka we mola fast. Tulo likitani. Yena tshoka we be fast. Tulo likitani. Valkoristas bare serontabole patilele. Wa ya phela mogatuwa wa ka o phela jwang? Re fedi taba ska re senyetsa nako wena le nake.
Ho hang ke le what was lele re ke di medise ba mama di ba se di sentse ba mama di ka fola. Yo no le to go hona le mana ne wa mangata jwang a mpitso matsinga na. Ke go bona di reward program. Jo a lo fe la ka ha ho ina le ba le le mangata ba mama di. Mme re go bona a se di tsaka tsela ke fapani. Go tlile go no bona hore le fumana go lembo bo kai ho di reward program tsa lena.
A tle ha mo go
sa ho tsile go tsara ka nya sogo. Empa he ha o tlwa ho extra savings ya Shoprite ho fapani ba mama di. Extra savings e be go fatsa go bona. Go bona ina di dipoloko tsa kontane tsa hang hang. Ke o le khona go di bona ka mahlo. Hona di chill sleeping tsa mina mono. Na go nne le ha le tsoi pa ba mmedi mme he ka di tshwere ka se tlo tlo se ka tse se tidi se le le tsika ra mabe ke ka mono le mo se tsena gore le ntse di tsidi tsa lona di ka tsa lona tsa extra savings le ho Shoprite ke ha ke nyane le lona ke ba di ka le la ho tsoi pa ba mmedi le bo lo ke ma se be se ide ho se tsena ma go tla kwa go tsatsa tsoi pa le bo lo ke di le mapodi tsenne tsa dibotolo tsa di 1.5 liter tsa Coca-Cola di fumaneha ka 60 randa fela ba mamedi di fumanele le jumbo pack ha di dry comfort kapa zelu pack ha di gold nippies kapa pens ka 179.99 ka nngwe bakeng sa dipoloko tse sa soleng le tsena tse ke buang ka tsona le tse ding hape tse fitang tse sekete nka di ka di tsa lona tsa extra savings le en Shoprite ka jene le na smash lele
pati lele pati ke le buile moratuwa wa ka ofela re kopana hape na kong etlang mamedi le mo ha hore di solo tsena tsohle tse o se ipati molefe a buang ka tsona di fumane ha mabenkeleng o hle a Shoprite province ya Free State Gauteng, Mpumalanga le Limpopo, mme ke phetho lehlakoreng la Seipati Molefe ka hona sefeto ke keletso mabapi le disolo tse wa re tlisetsang tsona. Shoppers Guide, o itlisetswa ke Shoprite dithekong tseo o ka di tshepang ka mehla.
Thuto, boithabiso, tlhahiso leseding. O di fumana ho Lesedi FM.
Ha se mo he mo medike metsotso e mashome a mabedi a nan le motso le mong ka mora hora ya bosupa. Mo hema medie ere ko nkele ntwe monate mona etla ka Thabong Serenade bare rama fufutle ai sbosh ai what's up ngwana tuwe mamedu solo vye haholo a ke khutla mono ke tabe ke tla nkela masicilia a Saint Luke bare boi ha bo re monna o motelele jale utlwa ntho tsena di le pedi ka tatellano tsebeletsong ya lesedi. Alo babaki
Butle sentong tsa batho
Ako butle Ako butle Ito
Ako butle sentong tsa batho Butle mafu fukele Butle sentong tsa batho Butle mafu fukele Butle sentong tsa batho
Mamesi Thabang Lin Lesi Bongile Sono
Oi abori muna umulelele
tate
Oyo alifika uya balia
Oi
abori muna umulelele
tate
Oyo alifika uya balia
Oi
abori muna umulelele tate Oyo alifika uya balia
Oi
abori muna umulelele
tate
Solo alifita uya balia
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 boi
abore mona umulelele
tate
Solo alifita uya balia
boi
abore mona umulelele
tate
Solo alifita uya balia
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 tate
Etswalo wa le fitla ho ya bale.
Le
bana bana ba tata.
Ke
o re ya tlile bona.
Le
bana bana ba tata.
Ke
o re ya tlile bona.
Le ba shanya na.
Le bana bana ba tata. Ke o re ya tlile bona.
Shanya
na bata
banna
bata banna bata
leuri
antenle
Bang Lin, Mokibelo, Omin Omo, Ringam Supor Say, Hofita Horinga Borobo, Lesse Bongile Sono, Holy Sadi FM.
e dula hantle o emashume mararo ka mora ho raya busupa ke ne ke pine monate eneng etla ka dolshe choristers ba re izidinga pejana ho mona ko nketse Thabong serenade ba re ramafufotlele ka onkela le ma Cecilia St Luke ba re boyi ha bo re monna o molelele ke lebohile hle wena ngwaneso molebatsi okay molebetsi magabutsi a guys boys ai manai ska itsa tshena man ke a leboha wena Java J mwejani a guys boys a ho ka gona la ke shebelle ntwe e bophelo ba ka ka ofela shebella ga itse diaka wena ska gathatseya nte o mantso are anti wa matuke ka go motle man di eketseng ke lebuile ha holo wena ke bone hle legato la ka thato tizi le wena ke bone hle Ernesto Nkibele kwa Lesotho a re gele le solanka le o le ya pering a ga I jealous down mona fast a go nshebeletsa le Lesotho o tsa le ka dikobong ke le bile tlhagaitse di aka go baneng ke a lebonga a re gele bona o tsa keng ha o tla debene mo tshwantse o ntse wa re ka o tshwara ngwanaka ska gathatse ya Sam Thantsa ke le buile Max Rithabile Nthabitsela le yena bantse ba re fela o motle a tle hang Ruth le wena ke o bone hle legato laka Aptifusi Motsepe ke a leboa tle kgaitsedi yaka a bona thulo le kitlane ke a leboa re ke kgetlo la pele a mpona re jo ha thaba a se mo le mamedi mona ngotseng o re itse malaxene a thoma obane jalo itse ga kere ke a sheba lebitso ke a le selenyametse mamedi ha o soka o kena ke kopa o ko kene go na le ntho mona ke tla tlhobola kobo e ne ke apereng lesolanka tla tlhobola solanka le ne le ke le apereng go na le jaife ka letlhonolo ditebo o qeta o kena gona jale re tla yesa mmogo le ena a ke re ke bona ba ntseng bang ruta ke batla le bone mamedi ntho ne ke buang ka yona metlheno go ba anti wa ma2k a se monyetla moipone ngozo le wena ke bone tlhe a re seboja ai bona o motle jwang ngwana ga ke o shebile a re ke ka mona ka thembisa hallo girl dira steven ke o bone le wena tlhe kgaitsedi ya motho ke lebuile gagolo mankgosi mothibedi ke a leboga tlhe manano ei ya a bona tsena tsa botle bona ke a di bone mama ya Rafael a re jo a aussi a mo ferefere ke na metsa thaba ke na metsa thaba e tlhotsa mamedi a ke tsebe kapo ke puo ya sixhosa kapo ke ya sezulu makena ke ya sixhosa ba re ai u ya ibhaqa sana ke sixhosa Christus ba tengwe seng ha ka jeno ba re mo senyeletse mpa pele ho mono mamedi e re kutsi bise hore e tla ra re fitla ho renya borobedi o tla kopana le dite bontshala a tlo falana ne o le monate la state your mind ebe me so sonya mashuma mararo ka mora ho ra ya borobedi o tla kopana le ka mohelo marumo na ne o kitin zone a fela ka mora ho ra ya borobong qeta o ballwa ditaba o tla ba teng he Lerato Mpopo DJ Lovers DJ yetswetseng pele a tloetsa ntho tse monadi jive ka le gogolako ke yone jive ka le zazalako ka le gogolo o tsebe he yeno ke le 2000 he mmamedi bona mamedi a le nthong tsena tsa ya letsa a dietsa o ka utlwa o thabile hampe ba thaba nthweng a tampe bana Martin, au ke le bua tle gaitsedi ya motho a re ha o motle se boshe. Ntente ke le bua gaitsedi Maria le belwane girl ke le bua hle. Ati Paul beke le beke. Ke le bua le gatolaka. Utlwa utlwa.
Mathata ka mafu a mang a mmele kapa mathata a tlisitsweng ke COVID-19 ka masole a mmele a fokolang ke ne ke se ke nyahama ho fitlhela ke utlwela ka antioxidant e leng di-capsule tsa Prosaiden. Prosaiden e fetotse bophelo ba ka kaofela re shebane le dintho tse ngata ha jwale e re di-capsule tsa Prosaiden di o thuse ha e sa re Prosaiden ha se Prosaiden e fumane ya dikhemising tsohle.
Haba haba haba, Akumes e sa tswa thakola lenaneo la meputso le letjha la Plasmo. Fumana disolo tse ngata, menyetla e mengata ya ho hapa le dipoloko tse ngata. Tse kang thendelo ya 50 randa dibakeng tsa basadi tsa Maria tse kgethilweng. Hape, e ba monyetleng wa ho hapa karolo ya hao ho divoucher tsa boleng ba 500 house kena kati ya hao. Kena ho akumes.co.za o joine, ho na le dipehelo. Mohlomong ka tsatsi le leng o tla mo rekela palamonwana eo a e batlang e le ka nnete. Kapa ka tsatsi le leng o tla mo ahela computer ya dipapadi ya ditoro tsa hae. Kapa mora wa hao o tla fumana.
Ah, java wena, wena mwejani. Ari wale seki TV klar. E munati wa TV wale wale so na wale kaite diak. Ah, jealous down.
Tavang Lim, wale seki FM.
A re ke lebetse hlobola kobo thapelo kwa zwakala ke hlobola yena gaitse jaaka Okay. Abuti Thapelo ke utlwile kgaitsedi yaka. Thapelo zwa kala gas bo shule beso hlobola kobo mane. Hlobola solanka gel. Ya ke tsena hlobola solanka. Ke tsa ntse ka tse ke tumeng ka tsona. Mamedi ke kopa o kene o tsebo o bona nthone re tloetsa mbona le ditebong. Haibe ha o so kene mamedi ai o ska ba wa re nna ke nna ska re ke nna ska re ke nna so mitlo letse ditebo a ke ba nguta tsona jole a o uta tshwenu pala masfat etla pala maofete o mmakaletse mpona ke ya fatsa ga ka o ya fatsi tshe ke mo makaditse ka jeno ntumele he mabedi ke tle ko opotsa hore tla re fitla mane metsotsong e le shome pele re fitla yo mamedi ke ya he montshwaile ya ba ntwa ma 2k ya simnyetla Yo, etla re fitla emetse so nyele shome pele re fitla. Maybe is khumotsa o tse u ka botsa ge is bo jai boda wa saka mwanaka. O tla ntetsetsa o nje tsa rona pina bera tleng ke feng. Me pina e o re tla pina tse o re ta gethang ho tsona. Ke di pina tse tharo. Pina ya pele ke ya ne ya Melodic Community Choir. Buleke maipatile. Pina ya bobedi e o re tla gethang ho yona ke pina ya ne ya Thabong Serenade Ramafufutlele pina ya boraro e o re tla gethang ho yona ho seng hona ke pina ena ya Ma Cecilia a St Luke ha ba re boyi ke tlo fa monyetla wa hore o tlo ogete ho tsona di le tharo fela pina e le nngwe e o e ratileng e be ke pina e feng pakeng tsa pina ena boi ha bore monna o mo lele thate ake kapa mamedi o tlo ogeta a ko butle ramafufutlele a ko butle tontsa batho a bona kapa mamedi o tlo letsa Hana ke seng o buleke maipatile ho tsona di le thago jwalo kgetha ile ngwe mamedi o tsebe hore ko etsetse thotsa monate tse ke tumeng ka tsona e sa le se
Thabang Limma le sibongile sono
ke busile inhlizwe niyami
so edulang hantle ho le shumele metsumedi pele re fitla horeng ya bo robedi ho pula ema medikitse ho wena ka re etla ra re fitla mane metsong ye le shume pele ho hora ya bo robedi ke mane mo re tlatlang ho ntetsetsa ke utlo rena pina e o iratileng dipinentse go bapaletseng tsona tse tharo ka ofela ebe ke pina ifeng ke tse wena o kgeta pakeng tsa Thabong Serenade Ramafufutlele Melodin Community Choir ya Boleke Maipatile Saint Sisi Saint Masicilia Saint Luke habare boy habore monna o molelele. Kya.
Million bucks upon Danny by sitting in a okay. Oh, well, overlook. How reckon you 1 kg? It's a baby. Some foot of food, they are the non ultra milk custard. Cafe Piranta. 1.8 liter, yummy foot of food, they are daily milk and fresh ice cream. Cafe 54.99. Little kg, a chest with long green purple white rice. Cafe 7.99 a fella. The solo diff mania who to a cardi 20 March, official at the 7th of April. Emba had if money, okay, express. Okay.
Nako ya sefuba le feberu e kamehla. Boholo ba rona re tla hlaselwa ke kokwana hloko le tshwaetso tsa bacteria. Itshireletse mmoho le ba leloko la hao ka dipidisi tsa Promin ka jeno. Promin e kopanya tsebo ya setso le ya mahlale. Tshepa Promin ya Sutherland Extract, Zinc le Selenium. O ka fumana dipidisi tsa Promin kapa marothodi chemising tsohle. Etsa Promin molekane wa hao bophelong bo botle.
Tshebeletso hara ditshebeletso Lesedi FM
ha se mo hema me di metsotso e itulela hantle ho ele shome pele re fitla ho reng ya borobedi ke itse o tlontetsetse hema me di ke utlo rena ebe pine o iratile ngo seng ha ka jeno ke pina efe tla ke tsebe ho bapalla yona
Thank you.
ba mamedi ha iba o seng ho napine we ratileng ke yane ya no no tle pare no 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 tle pare no 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 tle no no tle ke di teboye wa sekenang le mametseke ha iba ngeng ha mamedi o sa rata yeno ebe o ratile a ko butle Rama fufutele akobutle ntontsa batho akobutle eye ka fa mamedi ha ibenga nngwe ratile boy ha buri munna o mulelele tate tsalo ha le fitla o abalia ke tsona dipina tse tharo he 086000 ha re banke ditebo ha re banke ditebo 086000 3084 ke re qoqo mamedi re tsheyo be monate e shapa fela ka next mo ngwanaka re tshe na pele hello abutle re tshe ke ha re banke he mama le sedi
Ke
a rata taba eo. A re nke mong ape le sedi. Ha mo nate my steady pie.
Boy, ha go be monna o monelele ke podi nan tshele ka mona ka go fa ntlo hospital fa tsa ngwana na mana go bela go lela thunya.
Thank you Mugiel. Di makatso pretty dithebe le yena a re boyi a buri monna o molelele ka mona ka Facebook ke a leboga le gatolaka e re rutlo hape hape mohaleng le sedi dumela hello hello mama ke a phela le kae e ya hlela gatolaka ke mang Yes, girl, come on. Kata re mong ka utlwa. A o le gatola ka ke a le boa hle. Ntsulena ke le monate ha ka kang ho sentje.
Na tikipa ke bula
jwalo. Ah, gele wa iwotla man. Ke le bile ha holo gatola ka sem mohwe ka le yena ra bona boy sports. Hello. Hello. Ke a leboa utlwa. A se mohe. Apti Sam le wena ke bone hle a re o re le yena o re boyi. Sam mohae ka lebohang tlapo le yena a re boyi. Re kutlwe le sedi. Hello. O shapo jwang kgaitsedi ya motho? Ee. A o le wena o boyi? A nthe o ne a boyi yena tlhe o na le mo e yang teng man. Thank you kgaitsedi ya motho. A se mohe. Java J le yena a re boyi. Memza Gatri a re boyi he bathong ha re yena na rutlwa. Le sedi? Ho shapo jwang Mugiel? Ako ibine nke ke utlwe pina e. Bina pina ena nke ke utlwe mogotsi. Ke batla utlwa lentswe lena pele. Ke batla utlwa lentswe lena le binang lena rona le re. Ee ya. Nana ke lebohile utlwa. Thank you, Mugiel. Umutwa sekeleng. Re ke buga pele sedi. Amna tle kae papa? Hello papa. Shapu kgaitsedi ya ka. Thank you ngwana mme. Le sedi dumela?
Mo
lwena o boi. Lerato la ka ke le buile utlwa. Au batho, ndende ke bone lerato la ka lwena o rutse o batla boi. Ho na le ntwe, o na le molaetsa wa babedi ba batlang ho njwetsa yona ka taba ena ya boi. Ga bo re monna o molelele go na le nthengwe mamedi a batlang go ntsetsa yone empa ya ena taba ntisele madiee le ena a re boi moeledi taolane Facebook le ena o re boi ndende ntsha beng rotedi le ena a re boi ke tshokege go na le ntho oupantšhitšhe a re boi moeketsi keke gabaza a re boi he bathong matlhono sefako le bone a re boi a mamedi o na le ntho nteu diodi a re boi he bathong samtony tumisi a re boi dikeledi moloi a re boi o na le ntho mone e nna ke sa e tsebeng mamedi e re ke etse jalo ka ga o nkopile gobaneng ga nke ke ka etsa jalo mamedi tla ba ke na le ntho e ke e tsamaisang e ke sa e tsebeng nna le pelonyane e ke e tsamayng ka yona mone e ke sa e tsebeng empa pele re eletsa mamedi o ko kene marangrang mono o ko shebe ntho ena ka pelenyana e ke batlang go etsetsa yona mona o tlo bone gona bosi ba ma-ATC ke ntho tse jwang tsa tebu wena ha o ntsebe hantle mamedi boi ga bo re monna o molelele letswalo ga le fitlha o a balega ne ke tla fela go bontsha diteboge e bitswang jabe ke jwala bam mamedi e ne ke etsa jwala bam ke a lebogatlheng baratiwa modimo wa mpolokele lona go fitlhela re kopana gape bekeng e tlang ka lerato leo ka lerato leo bye.